maanḓa se zwi ḓela ḽa maḓithu manini. Munna vha tshi ḓela kha mufumakadzi wawe, noti kha inwi, ni ḓo sa ni tshi ri papara na vha no no vha side chick. Na ri ni tshi vhidza jub jub manini. Na wana matsina ho vha hu ino side chick ni si main chick. Na wana uri ho munna ene nga funana na ini, ene wa vha khou dzhelela musadzi wa khou dzhelela na ini. So vhutshilo vhu tight, security tight, ndafho yo ḓiambarela tight.
So all the time you have to know uri vhutshilo ndi u vhona. Day by day ivhani ni khou guda zwine muthu wanu a vha zwone. Ḓivhani, ndi uri lingedzani u vha ni tshi khou guda tshigevhenga hetsho tshe na funa inwi. Vhana ndi zwigevhenga, ri a zwi vhona, a ri khou tou ḓiimelela rine vhafumakadzi. Mara muthu ndi a circle down ngori na sa konḓelela hoyo ane a vhona uri ni naye kha vhutshilo, ni ḓo dzula ni khou muva ono. I'm telling you, and the more ni tshi khou muva ono, vhutshilo a vhungo ima, tshifhinga tshi khou ṱuwa. Ni wane ni khou muva ono no no vha na vhana, ni na vhana lese vhararu, ni na vhana lese vhana, ni ḓo vhuya nakedza vhana, a zwi tsha naka. Ni khou zwi vhona zwino, ni konḓelela na guda tshetsho tshigevhenga tshaṋu uri musi ni tshi khou funana natsho tsha vhuya tsha ḓa nga ho mulenzhe, ḓivhani uri tshi na muṅwe nnḓa. Ni guda hanefho ngori thi zwino a huna hune mvula a ini iyana. Ni nga si litshe munna wanu ngori munna wanu ine u khou ni dzholela kana u swika he a ni tshitela hayi. Kharali hu maungani mvula iyana, na musi na shavhela Pretoria hanefha, mvula i ḓo dina na hanefha Midrand na hanefha, mvula i yana hoṱhe. Zwino ri to dzula fhasi ra setla, ri vhahulwane, ra aluwa muhumbuloni lufunoni. Ee, kharali zwi khou bala ni khou vhona uri ni khou nyaga u muva ono, a ni tsha konḓelela u dzula na hoyo muthu, mari mbilu yanu yo no vhaisala, ni songo tsha vhea muthu mbiluni, ni songo themba muthu nga mbilu yanu. Ni songo tsha vhuya ni khou khakha hanefho, vhaṅwe ni khou commita dzi suicide, vhaṅwe ni khou itana nga mulandu wa funa na panga mbiluni. A ri khou hana uri ori I love you and I will never, heyo ndi yone fake love. I love you, you are my world, you are my petticoat, you are my lace, you are my what, you are whatever, you are my world, I can't live without you. Vho ḓi vhudziwa vhafumakadzi vhahulwane uri I can't live without you. Vho miyashu vho vhudziwa upfi I can't live without you. Vho khotsi yashu vha vhalitsha vha tshila nga maanḓa ngori a vha okisidzhini na luthihi. So you have to know, ni khou tea u zwi ḓivha zwo dzula zwi kha ini uri na uno vhudziwa zwo pfi I can't live without you, hoyu muthu kana u ḓo ḽiva nga maanḓa, ḽiva nga maanḓa ḽadzhi. Naho inwi ni si hanefho fhethu, a ḽiva nga maanḓa ḽadzhi, na wana zwi khou mu tshimbilela nga maanḓa, zwi khou ita nga maanḓa. Ni a ḓivha tshine tsha takadza khotsi ya ṅwana wanu o ni ṱalaho, ndi ya musi a tshi vhona inwi no ṱanganana no vhilingana. Mudzana khrimu i a ḓoliwa, muthu ndi a naka, naho ni sokou tou i ḓola lu tou i kwita, ni a naka, makeup wa ḓoliwa. Ee, na ḓi bleacher, na ḓi bleacher na vha wavhuḓi, na vha type ya munna muṅwe na muṅwe hafho nnḓa unaka wavhuḓi. Na litsha gelia na heḽo ḽine ḽa khou pfha uri ini kha ini dzo guma yo tsha, a i tshayi, a i tshayi. Magula khou rengisa dzi zwiṅwe, kharali ni khou balelwa shavho swa kopeni, ni ri nṋe ndi ni mikisele, ni mpfhe ni ri Cyria, nṋe ndi khou nyaga u bleacher mara ndi ya shavho swa kopeni. Ngori thi makhuwano maḓuvha vha vha wa khou bleacher, a vha tsha tou tsuka, vha vha tou tsukuluwa. Zwino zwi vha ofhisa na havhaḽa vha sa bleacher. Zwino na nga nkwama kha 076 1999 563, nṋe ndi amba uri musidzana inwi mufumakadzi, itani zwithu zwa so na so, ndi ḓo ni bikela krimu na bleacher. Ai, vhutshilo ya phanḓa zwi khou fana, ni kho ḓola a ni ḓoli, roṱhe ri a fa ri tshi fa mbungwa dzi thomi nga vhaḽa vha songo ḓolaho, ri ḽiwa roṱhe. Zwino muthu kha ḓi fune kha ra tshifhinga tshi khou tenda, kha ḓi fune. Ni litshe u tshila nga rinwi ni khou tshila nga 1928, zwino ndi 2020, a tshitshavha tshone tshifhinga tsha musidzana u vhilingana u ṱanganano ono tongo u khou thula ṱiraka nga khofheni. Hai, a tshitshavha tshone. Kharali ni khou pfha uri ni a ni ḓivhi zwine zwa nga ni nakisa kana zwine zwa nga ni ita uri lukanda lwonu lu vhe shavha, nṋe ri ḓo ni bikela krimu, ri a bika krimu ine ya si huvhadze na luthihi. Ni sokou nkhola, thi na vhushivha nṋe. Ai, ndi khou nyaga uri roṱhe ri naka u fana.